Ibyo twize biraba mayagwa mu kirundi bita inkuru amayagwa y'inkuru hari imigani hakaba ibitiko ari byo bitito ibyo ni byavuga namba ibyabaye ariko inkuru yo iravuga ibyabaye mugaye igashyiramo n'imigani kugira ngo cyane cyane abantu bakuremo icigwa tugira turabe rero icyo twakuyemo icigwa twagiye turakuramo kugira ngo gifashe n'akazoza eka mbere mu gusozera tuyage n'icyo twabimaza ubu mu ndangamarara rero nagira mbanze ndababwire inzira twaciyemo twaciye ku byagiye birigishwa mu miryango yacu muribuka ko nabajije imiryango myinshi ikatuganirira akakera kahise kayo mu Burundi umuryango wari ishuri ku mugoroba hajya ku ziko cyangwa harya abantu bataramiye hanze mu rugo yari ishuri y'ukuri yarayise mbere mu Gifaransa école familiale du soir FS ishuri yo kuziko kandi mu kiwacu muhira bari baratwubakiye abana inzu y'abana yo kwidagaduriramo ibintu twahamenyera imigani ibitiko imvino ikamayagwa yose ya kera haje umushitsi bikaba gatangaza inkuru zose zikavugirwamo ngibuka ingene aba kera batumirana bagaca bayaga inkuru ibya kera narababwiye ingene nka data ahishije inzoga kuko inzoga ntiyadandazwa yanyobwa mu babanyi mu bagenzi data agatumira ababanyi mbere nanjye nari namaze gusoma hari ikinyamakuru kimwe gusa cyitwa Rusinziramarembe yacyitse ndongozi y'ubu mugabo cyaruta kure ndongozi y'ubu mu kuryoha hanyuma ukabona ko abantu bashaka ko guhurira mu gusangira inzoga iyo bishuri ukabona ko babishaka cyane bakanyishuza imigani ya samandari n'abasomera muri Rusinziramarembe n'ibindi ibyaca rero mu miryango mu ishuri yo kuziko mu mubonano abantu basangira urwarwa hari bamwe bagiye barabyandika ibitabo birimo twarabigabuye turabyiga twebwe nyine kuko ikicigwa cyacu si cyaje nyine zigenda gitanga jenyine n'icyo duhurira na mwese mukaza muraterera turigishanya murabyibuka haraza abantu benshi baserukira imiryango yabo baratubwira ihanahana ry'imbyaro uko niko nita genealogie mu Kirundi ihanahana ry'imbyaro kuko mu kazoza ibindi bintu bitagishobora kuboneka ihanahana ry'imbyaro rizotwigisha byinshi rwose hanyuma rero tuhagereranya n'ibyagiye birandikwa n'abazungu aho baziye ibyo byose rero twarabirondeye Turarondera cyane cyane mu miryango kuko nabivuze uko imiryango niyo yari karanga muntu ya kera ugiye ahantu bakubaza umuryango ndamaze kubibabwira muribuka hamwe najya gutohoza muryansoro bagaca bambaza umuryango wanjye ndawubabwiye bagaca bamenya na mama kuko baragenda bakahaka n'indaro bakazimanwa bakatuba bakamenya abantu imuhira rero niyo yari ishuri ihambaye kera byose ibyo twavuganye ngaha byavuye ngaho keretse ibyo abazungu bagiye barandika bikeye nabyo nyine byavuye mu mihana iyo niyo nzira twafashe kandi yaratwereye ngashimira abantu bose twayisangiye abantu bose baterereye ibyumviro ibintu twakuyemo rero jewe nabipunyapunye twakuyemo ibintu bikuru bikuru bine ikintu cya mbere twakuyemo nuko amayagwa y'inkuru mu Gifaransa babita les récits et les chroniques ndashaka kwerekana ni mushikashikashika ndashaka kwerekana ibyabaye mu buryo butabanduka ikintu twita mu Gifaransa histoire événementielle sicyo kironderwa imbere y'ibindi kuvuga icyabaye hamwe ukinonosora cyose sicyo barondera kwigisha barondera kurera bafatira ku cyabaye mugabo bakongera ku inyigisho zindi rimwe rimwe mbere bagashikuza nicyo gituma rero ibintu byose twakuye mu byo twagiye turasoma cyangwa twayaze n'uburyo kuvuga inkuru n'uburyo gusa version ntagira umuntu agira ati naratoye ukuri ni ukunyene abandi bose bazoza batemeye ibyo baragacibwa oya ni ishuri ryo mu muryango ibyagiye biracamwo byaciye no mu miryango n'imiryango ikiyemeza igashikuza bakanarenza urugero kugira ngo bemeze ko bahambaye nawo cyabifatira ko rero ngo yemeze ko ari ibyabaye mu buryo butabanduka icyo nise histoire événementielle mais l'histoire de mentalité oui ni ukuvuga ibyabaye bitanga icigwa aho rero bica bihambara rwose niko kamaro kabyo icyo twakuyemo rero muri ibyo cyane cyane ni ingene Uburundi bwagiye burubakwa indinganizo y'intwaro l'histoire des institutions nous nous sommes rendu compte que les institutions étaient sacrées ni ukuvuga indinganizo y'intwaro yose aya mayagwa y'inkuru ashaka kwemeza ko atavuye mu bantu yatanzwe n'Imana birarengeye abantu ntare rushatsi ntiyari afise ububasha bw'abantu gusa yari afise n'ububasha bw'Imana yamuhaye kugira ngo ategure iki gihugu agitware nicyo gituma rero bashaka kwerekana ko muri aya mayagwa nise sinabyise byaje gutyo amayagwa y'inkuru bashaka kwerekana ko ibyagiye biraba ataragaciyeho byavuye ku Mana bigaca rero biba ibintu bihambaye rwose bakabishyira mu kahise kugira ngo bice bihambara rwose akahise kandi kavuye ku Mana Bibiliya bice byemerwa nyakwemerwa bagafata ibintu byariho mugabo akavuga ko byakomotse kure rwose hadashikwa ku mana yonyine sibyo gufi nako ndabaye akaroro gatoya ubusa ikigandi wacu naramaze kubibabwira umengo harahandu nubo haracyariho haramabuye bahita mu masenga ya kiganda haramabuye agerekeranye ya kera twasanzeho twese sinzi imbere umuzungu nahatembereje arandaraba ati birero n'iby'imyaka aya mabuye ari ngaha imyaka ibihumbi n'ibihumbi muri ayo mabuye rero bemeraje nakuze byaribagiwe mugaba basokuru baremera ko hari mu isato yo kurinda umwami uramutse urenganye uri umumenja yacikugukanga ntiwarengana abantu bose bahaca baca n'ubwoba ku isato habibakanga abantu barabyemera nicyo gituma abasokuru baterekera isato ibwami hama hari isato ahantu hose hari umwami hama hari isato baterekera akagira umuryango uyiterekera ngimbuye yaterekerwa n'umuryango w'abatsindagire b'abahutu kugira ngo wumve ibintu bya kera byari bimeze aho abanyange bagiye gufuba abamikazi bakaba igihahera igihe haravamo urunyo mu mwamikazi nyarunyo rukabyara isato iyo sato abarongo bo mu rusaka bagaca bayiterekera uwo muryango ugaturonga ububasha bunini bagaca batunga rwose cye ndibuka umurongo umwe yitwa mabago sekuru y'umushikiranganji wo kuri bagaza yitwa bandusha mwe muramuzi mabago yabagira ijana niko bamwe bagira ati mabaga bagira ijana ni ukuvuga mu kirundi ushikanye inka ijana wacugira umunsi mukuru ugashimira imana ukabandwa ukabagira ikimasa ukabaga ibimasa kugira ngo abantu banezerwe ushimire imana uyu mabago yabagira ijana yari umurongo kugira wumve rero ingene ibyo bintu byagiye biraba bigaca bituma rero ububasha bw'umwami bwari bufise bwari bwakomoka ku mana nyine umuntu rero agaca amenya ko ibi byose twakuyemo ntihagire amanyama bidutera ngo twamenye ukuri twamenye uburyo gusa bwo kubivuga ubundi buryo budotorwa n'abandi cyangwa bwatowe n'abandi icyo twita mu gifaransa version rero version mu kirundi ahita uburyo hanyuma rero ukuri kutebe kumenyekane guciye kuronderera hamwe twese ngaca nibutsa rero umugani namye nca nunsubiriye nakuye mu kiratini umuntu wo mu baromani ba kera mu gihe cya Yezu Kristu yavuze ati etiam si multa shio plura ignoro meme si je connais beaucoup de choses j'en ignore encore plus naho nzi ibintu naho nzi byinshi rwose ibyo ntazi nibyo byinshi nicyo gituma rero ibyo twakuyemo bidutuma twifata rworo umuntu atifata rworo ari mu bumenyi aba ari kijuju abafaransa baraca umugani imbere bati la domiciance enfle mais la vraie science rend humble Ukaramukarugiza manyama ngo niwe uzukura abantu ntacho bazi uzoba wamenye nusu uzoba wamenye agace katari katavuga atatu kavuze ashimubwe ayagala ashimubwiwe gutazubwenga ashimubwiwe akibagira ko nabandi babufise none mu Burundi ni kimwe bwari kindi aha byo bubumwe bwari kindi yego cyane nkuko bagira utazubwenga ashimubwiwe no mu kirundi turabivuga rwose rwose umuntu wese akibwenga rero amenya ko azibike agacasonera icy'uwundi yashitse ko nawe hanyuma tuzotuba bukebuke duhurize hamwe ukuri kose kuboneke twebwe nta kuri kose twaronse mugabe ibyo twaronse bizodufasha kugira ngo twubake dufashanije n'abandi hazoza igihe rero tugoso abandi njye ndiyumvira ko bazabigira ntakiriho abantu bazogosora kumwe kugosora amasaka wanagakebanya ibikumbe agakuramo hagasigara rero amasaka cyangwa uburo ibintu byose akeneye gukuramo ibindi bikaba bikumbe bigiye icyo ni cya mbere rero twatoye icya kabiri twashitse ko nuko umuryango ari kirumara ndabanduka kugira ngo umuntu amenye ibya kera kandi imiryango niyo yubatse u Burundi icyo twaragishitse ko rwose kandi cyaradufashije rwose 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 imbere ya ntare rushatse imiryango y'abahutu n'abatutsi yariho kandi ntibari bwitwa abahutu n'abatutsi namba nk'uko byitwa hari naho bitwa gutyo mugabo ntibwari ubwoko mbabarira abahutu n'abatutsi hari n'amajambo hari naho yariho sinzi aho yavuye ntihagire uzombaza ngo amajambo yavuye narabahakaniye njye ntayo nzi gutora abandi bazobitora mugabo kuba umuhutu ntibwari ubwoko twarabivuze n'ubu turabisubira kuba umututsi ntibwari ubwoko turabigaruka ko hanyuma mugabo ikintu cyo twashitse ko muri ibyo ni uko turi kumwe kuva kera rwose imico yacyo yaranywanye u Burundi bumeze gutya kuva kera sinzi umuntu twahaririye tudasangiye ubwoko akavuga ati ni ukuri nyene ubwoko ni ingabire y'imana donc l'ethnie c'est un don de dieu yari umuntu yihebeye imana nka jewe c'est un don de dieu donc il faut pas oublier ça hanyuma ndamubwira mu gifaransa twavuga mu gifaransa dites moi un peu qu'est ce que vous hutu vous avez que nous tous, si nous n'avons pas, du point de vue culturel, du point de vue des valeurs, à part quelques variantes régionales ou claniques ou autres, qu'est-ce que vous avez réellement, qu'est-ce que nous avons de différent? Dites-le moi, je vous écoute. Il a tout de suite clos la discussion, on est passé à autre chose. Donc, turi kumwe kuva kera imico yaranywanye kandi ni inyungu ikomeye turafite inyungu ikomeye rwose mbere kuba umuhutu kuba umututsi ntibwari ubwoko twarabyize rwose kandi twarabishize ko birahimbaye mugabo wari umuce w'abantu ushingiye ku mirimo ushingiye ku mabanga ushingiye ku byabaye ibintu be n'ibyo nicyo gituma mbere umuntu yashobora guhindura bamwe bakihutura abandi bagacika abahutu abandi abaganwa bagatahira ibyo byose bikaba ibintu bisanzwe kubera ko ata ADN umuntu niko yobyita yari ishingiye kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi twararonse abantu benshi babituyagira ingene imiryango yabo yabayeho Tukituma twasanze imbere umuryango urimo abahutu n'abatutsi kandi imiryango irimo abahutu n'abatutsi ni myinshi rwose twaratangiye twaratangaye sidabigarukako uradi uruhererekane rw'imbyaro genealogy ukabona wari gushobora kubona naho byatanguriye ni cyari cyabaye nicyo gituma rero by'uko turi hamwe abahutu n'abatutsi kuva imbere cyane ya nterarushatsi biragaragara kandi biri n'akamaro rwose nicyo gituma rero nabifuriza gutohoza imiryango yanyu mugasubira mukabandanya uzoronka igishasha wese akaza kukitubwira tuza tumuha ijambo ngaha icyo muzobaza rero ndakibatume nk'urwaruka ruri mu mashuri ubwa mbere mukaraba uruhererekane rw'imbyaro iwanyu genealogy uruhererekane rw'imbyaro iwanyu hanyuma rero mugace muza murabaza muti naka yavuye he shika ino haracyariho donc mukaraba uruhererekane rw'imbyaro ya zanyu genealogy mukaza murabaza muti naka yavuye he hatwara nde umuganwa yitwa nde abaganwa icyo gihe baca berekana n'ibikurikira aho mu gucikira mu kuza ngaha yacikiye nde amabanga yarajejwe ibwami cyangwa ibuganwa n'ayahe muzoca mwunguka mutwungure twese aho rero nari mvuze icya kabiri twashitse ko nuko imiryango yari ihambaye icya mbere navuze twashitse ko ndagisubiriremo bataba bari bwashike ni uko amayagwa y'inkuru yigisha uburyo bwo kuvuga ibya kera mugabo ukamuzi ko hari ubundi buryo bwashoboka aho rero nariko ndavuga icya kabiri twashitse ko cy'imiryango yari ingene yari ihambaye imbere ya nterarushatsi ndabivuze mu nyuma naho ntararushatsi atanguye gushyira hamwe Burundi ugacika Burundi uko nyine buri kuko birahimbaye kubona ingene turi uku imyaka ibaye amajyana atanu arenga turi uku abazungu badusanze turi uku abandi ibihugu ni bike cyane bifite ako gateka mu nyuma ya ntararushatsi rero hace haza iyindi miryango ivuye ku bami nyine abaganwa bagatahira kuko abaganwa kera baguma ari abaganwa abami bane bakurikirana bakiriho haje umwami agira gatanu abo baganwa baca babatahira ntibasubira kwitwa abaganwa nk'uko ntare mwezi mutaga mwambutsa hanyuma hakaza ntare wundi abari abatare icyo gihe barashobora kuguma bitwa abatare mugabo ntibitwa abaganwa baca batahira bakaba abapfasoni bakabatahira bakaba abantu mu bandi mbere bamwe bakaba bajya mu batutsi abandi bakajya mu bahutu narababwiye ko ahimbo hariho umuryango w'abahutu b'abatare bisanzwe rwose abantu ndabazi hanyuma kandi ikindi twatoye kiryoshe rwose ni uko imiryango myinshi rwose itari mu Burundi gusa iri mu Rwanda iri muri aka karere kose iri mu Buganda iri Ankole iri Karagwe iri Karagwe ariko Bunyambo iri mu Bushubi mu Buha gutyo imiryango myinshi usanga ira hose nukuvuga iki nukuvuga ko kera bagenderanira bakimuka rwose abantu barimuka cyane kera awimukiye twarabibonye ugashika ukikeba ku bantu basanze kwikeba ko ukabarongoramo mukagabiranira ukabasaba bakagabira bakagusaba ukabagabira mugaca mwunga ubumwe imyaka igahera kero cimo ndwara umututu agacika umuhutu ndwara umuhutu akihutura wana umugani wagatahira bikaba ibindi bisanzwe uko niko abasokuru babayeho baregerana bagateba mbere bagahana amaraso icyo rero ni kintu twashitse ko kandi cyaradufashije icya gatatu twashitse ko nuko imiryango ariyo yari ishinzwe amabanga ibwami n'ibuganwa namaze kubabwira ko ubwoko bwari umuce w'umuryango gusa umuryango ni imiryango niyo yaseruka abanaka ndabona uturorero tutari duke abahanza bari bashinzwe imirima y'ibwami bakabyara abakevyi nk'iwacu Kiganda nakuze nzi umuhanza yitwa Burazi yari umukevyi wa nyuma w'abami riri ku mutima yamuguye mu minwe kuri yarabitubarira kuko jewe nahabwe ndamubaza ibya kera yapfuye mana amaze guca ubwenge ari mu bandu naho ransomera Rusizira Amarembe data yabatumiye uyo mbere kugira mwumve nuko yari atunze yari afise ingo zine mu Kirundi rero nta muntu yaharika icyo kimenye nta muntu yaharikira mu itongo rimwe cyarazira kikaziririzwa umuntu we atashaka guharika yabwirizwa kugira irindi tongo ku wundi musozi urumva rero nk'uyu yari afise ingo zine yari umuntu yishoboye rwose mbere umuhungu wiwe Kanyamabinga niwe nagiye kwigira ko iby'ukwatira abashingandahe niho natanguriye gukundira ubushingandahe numvira igihe Kanyamabinga ingene abaza abatirwa kuko niwe yatira iwacu ijambo ryanyuze rwose ryantumye nkunda ubushingandahe kuva icyo gihe nari mu mwaka wa gatandatu segonde mu Kirundi wa cumi na kabiri nari mu wa cumi na kabiri nari muri segonde ndi mugera mu iseminari niho nagiye tanguye kujya kumviriza Ikirundi ngene ndaje umutware w'ikigabo yadutwara yari ikigabo rwose arasigura mu ishahuri ati uje mu kuzimu ndagutuma ifuku uje mu ijuru ndagutuma inkuba ndawuzonjana emera utondi pero ndumviriza birambihira rwose aba ndakumviriza rero aho bahatira uyu Kanyamabinga rero ingene yabaza akajambo kanyuze yagize ati uremeye ko niwasanga mwene wanyu arwana n'uwundi uzobanguranya utarahabye nkunzi ako kajambo karanshitse ni bya bindi birakomega twaranagashize mbere mu majambo y'ukwatira n'ubu ibyo byose rero nabikuye kuri uyu Kanyamabinga mwene burazi umukevyi umukevyi w'umwami uyo burazi naramubajije ibintu bya kera byinshi hanyuma yaragiye kumuganwa nduwumwe kumuramutsa nduwumwe yari umuganwa ku babirigi burazi umukebyo wa mwezi aja kuramutsa nduwumwe hanyuma nduwumwe aca hamagara umwamikazi wiwe yitwa mujandi wewaramwumvise mujandi ati oh mujandi wa bigoro bigoro yari itazirano rya nduwumwe bigororotse hanyuma rero ati mujandi wa bigoro muhanurabe mukurwanje burazi aje kuturamutsa mukurwanje nduwumwe yamwita mukuru we kukira wumva ingene kuba umukebyi byari ibintu bihambaye cyane atataha mugabiye inka birumvikana baje bayishoreye abahungu bamuherekeje kandi yajyanye abahungu barabimbwiye azi neza ko agabana ibyo byose byerekana ingene imiryango yakora rwose akandi karoro ko k'ingene mu muryango w'abahanzi wari uhambaye cyane ibwami n'ibuganwa hari uwundi muhanzi wo muri komini ndava hafi y'iwacu yitwa Murago uyo rero yari atunze inka nyinshi gushika hamwe agira abakamyi n'abungere b'abatutsi kugira mwumve rero ingene Burundi bwari bumeze kera uwo ni umuryango umwe abanyakarama twarabyize ngaha bari abahanuzi b'umwami bakarwanira umwami bakabyara abamikazi mbere ushima ntararushatsi yoba yarabwiye abantu ataba n'imirundi yanje ni ukuvuga baratebuka rwose niho baca bagira ati none ga mwami w'urundi twitwa imirundi tumu twita abarundi urundi buvuka gutyo niko muri uwo muryango bagiye barabihanahana ibyo zose ni kibwo umuntu azoshika ko hanyuma ni kubazogishaka abajiji bashinzwe amabanga yo kwimika umwami amabanga y'umuganuro murazi ko umwami bagira ngo yavukane imbuto izo mbuto nizo abatamakazi abakamakare bakira umubyeyi umwamikazi baca bashyiramwo amasaka mu minwe y'akayo yakavutse kagaca apfumbatisha bose bagaca bakoma amashyi bati umwami aravutse mugabo byagira aba bakamakare bahanuwe hari hageze yuko biba umuganuza niwe yategeka ibyo mugabo byose byari mu minwe y'abajiji niwe babimenya umwami ageze kwiha ubuki nk'uko byananiranye kwabandanya guhangama mu Burundi abashingantahe baraguza ku bajiji nibo bavuga bati ibyo birakwiye nibibe kubera iki kubera ko no mu ntango imitima igamba niwe yahanura cyambara nta mu mwami ndararushatse niwe yanamurondeye niwe yasa n'uwamwimitse imitima igamba nashaka rya bakeba bari babiri murumva rero ibyo twatoye bishika kure abashubi nabo bari bashinzwe karyenda kandi n'ubu nibo bayinyegeje ngo jewe n'umuntu yayinyegeje ubu yarapfuye mugabo naramurondeye ndamurondera turayaga mu ibanga turi babiri nimbe mugenzi ubwo ndiwo ndangira aho wayinyegeje hanyuma atanyaka amahera menshi sinzi iyo ndayavuga menshi rwose nabuze ndayabura hanyuma nitwasubira kubona mu nyuma arapfa none urumva rero cyo kintu cyaraheze biri mu byo umuntu arondera ntatore sa yari mushubi cyane nyine rwose bimurambye mukaka ryenda yari mushubi kazi niwe yatunganya karyenda niwe umwami bagera imbavu harya yimye ni kandi yarongorwa yaguma ari umukobwa uyo rero genda namutohoje ko naragiye kumutohoza ko ndi umufaratiri mu 62 niho namenyeye bwa mbere ibyo bintu byose iyo mukakaryenda yaba ahantu hafi y'umuranda hitwa juru ry'ikagongo yitwa wenyine juru ry'ikagongo kagongo n'umusozi uri ruhande yaharya umurambya duca abona abashubi abenengwe babanje gutwara mu ntara yitwa ibungwe yahuza Butare na Kayanza na Ngozi hanyuma baraneshwa n'abami b'abanyiginya b'u Rwanda bahahuriye n'abami b'u Burundi hanyuma neshejwe rero baca bahungira ino baca babyara abamikazi bongera batoni b'umwami abenengwe mwarabumvise abanyagisaka nabo kwari uko nyine abahondogo batwara mu Bugesera Ubugesera bwava hafi y'ikaruzi ukajya ugenda mu bwero ubwero bw'abandi ugaca ugenda mu Kirundo cyane cyane no hakurya Ubugesera n'ubu mu Rwanda hari intara yitwa Ubugesera hatwagwa n'abahondogo nabonye baneshejwe baca bemererwa kuzobyara abamikazi no kugira mu batoni imiryango rero niyo yari ihambaye nicyo nshaka gushikako aho mu miryango y'abahima gutyo nyine abacondori nibo batanga imfizi ya Semasaka na Muhabu abacondori sa abavejuru nabo ngira ngo batangiye mfite ndashobora kuba nihenze nababwiye ko icyo nta mugabo rero abavejuru ikindi batanga ni umwami umupfasoni w'ibwami yitwa Inabaramuka yari mushiki w'inkuba inkuba iramutse yasanye yacavuga amajambo menshi igakireka uko yari musaza we yari musaza we aho abasigi baraba ko imana zeze kugira ngo umwami aganure bagaheza bakabirabira mu mara y'imfizi twarabiyaze abagara baraba ko umwami ageze kuganura babirabiye mu mara y'inkoko y'isake ibyo byo nabitohoje kuri bene byo nyine barabinyagiye neza bwari ubuhinga ni uko hageze ku mwami aganura baca bafata imfizi bakayiramiza amata menshi gushika hamwe ashika no mu mara bagaca bayibaga ya sake gutyo nyine abantu babonye amata rero mu mara y'iyo mfizi cyangwa b'iyo sake umwami naganura umwami naganura mugabo izo mfizi baba baziriyega abantu barahatorera kabiri icyo nshaka kuvuga rero ni uko imiryango myinshi yahabwa amabanga n'umwami igacitona imiryango myinshi Eh abanyange nibo bafuba abamikazi abiru nibo bafuba abami mukayanza abanaye mu abanyange ni mu Rusaka eh gushika hamwe abo bose bagaheza bagashikana bagaca bagabana bakataya batani w'umwami bagakundwa gushika hamwe n'inzato z'ibwami inzato gusa zuko nywera mu inzoga hariho umuryango uzikora uhakagera igihe ukazana inzato nyazo nyazo umwami akabagabira agasubira bakaba bagaca bagumara abatoni aba ibirago by'ibwami birava byita birava hari umuryango birondera n'umuryango w'abakutsi bakuka ibwami wariho kandi nawo nyine ugatutonda abami rero bari baratoye ubuhinga rwose rwose mbere yo guhuza Burundi bwose biciye ku miryango icyo gifate rero biciye ku miryango ami cha gatatu rero twashitseko ni cha kane mbabarira icya kane twashitseko nuko ubwoko bwashizwe imbere vuba ikera hari hahambaye umuryango ukabamwa amoko yose amoko nuko tubivuga ubu bamwe bahutu n'abatutsi kumuhutu no kumututsi byakitse ubwoko nk'uko biri ubu kuba birigi hanga bagira urusansuma rwa mbere mu mwaka wegereye 1930 bagaca bashyiramo n'ibiharuro bata abahutu bangana gutya bagaca bahuza rero ubwoko bw'abahutu cyangwa bw'abatutsi n'amatribu yo muri Congo kuko nta kandi karoro bari bafise ibyandiko bica bimera gutyo babyita bitwa race la race hutu race tutsi kandi ataho bihagaze na gatoya bica bimera nk'uko mengo bavuga etni luba correspondant à etni hutu par exemple munyuma rero tugeze gutangura imigambwe dukorera kuri ibyo nibyo byariho nibyo byari byanditswe mu gihe cyanditswe kikamara igihe kirateba kikemerwa baracyo mugane mu Kirundi ngo wagahoze mu jisho kararibera kararibera nyine none murabona iyo byatugejeje ubu rero si ugusubira mu miryango twaba imiryango twarayize kugira ngo dutegere akahise mugabo ni ukuyirengana ifasha gusa kugira ngo tumenye ibyabaye kera gusa ni ukuyirengana ubu si ugushingira ku muryango si ugushingira ku bwoko ni ugushingira ku cyo umuntu amaze ku migambi azanye kugira ngo natwe dushobore kuraba isi yose iri kuraraba ubu iraba gutera imbere guteza imbere ibintu kuzana icyo umaze n'ibindi nicyo gituma rero dukwiye natwe kugurukira isi yose muri ubu buryo bwo kubana tugeze ko icya gatanu mbabare navuze bine kandi byari kuba bitanu icya gatanu ni uko intwaro ya cami imaze imyaka irenga 500 itanguye turi gutya nk'uko tumeze Burundi bumeze imyaka ibaye irenga 500 imbere hatwara abami bato bato bagatwara gace gatoya ndarushatsi rero agira Burundi igihugu kimwe inkuru twagiye turiga zimwe zavuga ko yavuye ibuha mugabo se kuba ko yavukiyeyo yari yahungiyeyo iyo sekuru nawe ntwero yoba yaravuye nta numwe havuga n'ahantu hatazwi ni bya bindi dukwemeza ko umwami akabibera abahinga ko atamuryango ushobora kwiyitirira ntare rushatsi itero kirahambaye kugira ngo umuntu agifate neza abandi bavuga ko yavuye i Rwanda nabo ko yitwa Karemera mugabo biba bumwe bwa buryo bwo kuvuga ibya kera tuzoteba dushikire icyo duhurira ko twese abami rero twe twabonye ko ari 17 babaye mu Burundi atari 9 gusa nk'uko byagiye birandikwa hamwe hamwe no guhererekana kw'imbyaro z'imiryango biranabyerekana rwose ko hari imiryango bagenda bagashikira imyaka 300 n'iyindi kandi bavuga ko yavuye ku mwami kanaka twarabibonye nk'ababibe bavuye kuri ntare mba kuri mwezi mbibe nawe urabye mu myaka 1600 gutyo kandi ibyo twakuye mu bitabo byanditse ku Rwanda kandi ibyo bitabo byanditswe ku Rwanda nka Kagame Alexis Patrick Alexis Kagame yabikuye mu biru bo mbere barafise abantu bashinzwe icyo gikorwa cyo gufata ku mutwe ibyagiye biraba umwami naka yabyaye naka umwami yagize gutya na gutya gutya umwami w'u Burundi yaho yayaze n'u Rwanda gutya na gutya bari babishoboye rwose kugira ngo bayifate ku mutwe abo ni bo Padiri Kagame yakuye ko ibyo yagiye arandika bakavuga rero bati umwami w'u Burundi naka yabonanye n'umwami w'u Rwanda naka ugasanga rero ni kera cyane ni kera rwose mu gusozera ndabona ko isaha yarenze inkuru irimo ibyigwa byinshi nizo gituma ndabasabye ko uwagira inkuru yakuye mu muryango wiwe ku babyeyi biwe abonayo tugirira akamaro azaze ngaha tumuhe ijambo dufashe azoba akoze rwose iki cigwa rero camye kirondora ko ari uguhuza ubutohoji turahuza umwose cyazi cyakuye iwabo kuko byose twabikuye ku iwacu twabikuye ku batubyaye iki cigwa rero kirugurutse kandi kiruguruye amarembo no hanyuma ndiduhejeje twatoye uburyo bumwe ubundi buzotora abandi nk'ukumwe twabivuga kare nawe wamenya byinshi uramenya ko ibyo utazi ari byo byinshi n'abafaransa barabivuga bati nous ne connaissons le tout de rien uwo mugani muri awugumye nous ne connaissons le tout de rien ukuri kuraturengeye ubu rero tugiye tuca dutangura akaruhuko turagakeneye ka pasika dusimbye iminsi ya 6 murayibika mu ndinganizo y'umwanya wanyu duce dutangura amayagwa ashingiye ku ndirimbo indirimbo rero ni imbyino n'incurarango n'ibintu bigwa neza bizogwa neza ndabizi rwose njye byaranguye neza rwose mvuye ndabiyagiye abantu ndabona ko nabanjanye umwenda ukomeye mfitiye u Burundi muransabira kugira ngo sinze mbwere ibyo ndabishikirije rwose rwose njye nifuza ko aho nzopfira noshobora kuririmba Seigneur mon Dieu d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Imana yombi byo bikaba gira amahoro y'Imana. Nuko rero nabayagiye kumwe duhora tugira duca tuyaga namwe mukongera ko kubyo cyo n'impfunyapfunyo niyumvira mugabo wobona ko hari icyo nibagiye ati ikintu nducibagire yoba kode cyane uwobona ko hari kintu kimwe navuze kidasa nuko mengo nico akivuga titinya turaheza dufatiye ku byo twavuganye azobakoze cyanje ubuse n'igishasha akakizana azobakoze kandi je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je
suis un peu plus grand. Je suis un peu plus igice kirekire kandi gihambaye cyatwigishije byinshi rwose. Ariko rero ntitwiga twenyene murabona ko bica kuri Facebook bigashikira benshi hariho utuntu tubiri nagomba kugaruka ko muce mudufasha kugira ngo nabari kure tuvyumve kumwe iki gice twaravuzemo cyane imiryango turavugamo ubwoko birumvikana ko vyaca bizanana abatari bake rero bavuga bati ibyo bintu by'ubwoko ibyo bintu by'imiryango musubiye kugarukana ibyo byararenganye ubutugeze mu majambere mbere twarabitoreye umuti biranditse nagomba mbaze mu by'ukuri mwo kwishura ko ari umuti urama twatoye kuvyandika haba muri constitution canke tukavyigisha no mu mashuri ukunyene biri wo bari umuti urama canke by'ukuri twogaruka ku ntumbero y'abasokuru ingene bari batunganije iki gihugu kumwe n'umwami bashingiye ku miryango n'ubwoko burahava burazamwo nivyo ariko zitabaye ingorane uko mwabivuze bwari uburyo bwo kubaka igihugu bwari uburyo bwo guteza imbere igihugu en competition bagahiganwa kandi umuryango wose ukaba warufise ico ujejwe aho rero mwotanga umuco cyane kuko murazi ko hariho nabaje ngaha kwiga ariko bazi neza ko mu by'ukuri ibyo bintu bishobora kuba biteye amakenga ariko murabona ko tubikuyemo icigwa gihambaye cyane nsubiramo rero ngira nti mu by'ukuri ko vyanditswe n'umuturama twosubiramo tukaraba neza tukabihuza na basokuru kugira ngo bigende neza aka kabiri nako murabona ko iki cigwa twagize twacize kugira ngo dushobore no kwandika neza ibi bintu nuko aboshobora gufasha kugira ngo tumenye neza ututari duke muri bajya baciye mu by'imiryango bo dufasha ababishoboye mbere bakabigirira ukwabo bakabigirira ukwabo bakaturungikira ndetse ko n'abatashoboye kuvuga batashoboye kuronka ikibanza ngaho imbere nabo nyene bogerageza bafise ico batuyagira nkuko patira je kubivuga bogomba bakandika hama bakabiduha bikazofasha nabandi abari hubu nabazoza murakoze
urakoze cyane uyu ni umunyamabanga w'ibi turiko turakoraga ndimo Elvis ndimugira ngo nagaciya urakoze
murakoze cyane nanyu ndabashimiye cyane igihe mwatangura ibiganiro je nari yindi nari kwiga hama ndabishikiramo nitwa Eric Ndayisaba ndumwigisha wa kahise
igisha kuri NS
igihe mwatangura ibiganiro je nari yindi nari kwiga hama nje ndabishikiramo mugacenda ntombora arumva cendonka ni iyi synthese cenda yironka hama bica birahubira na nuko niko nigisha cigwa kijanye na kahise n'amayagwa bigenze neza bise rero ibato bibiri nabashyizwe n'abanyeshure nishuye ko nshoboye shaka ko mugira ko na cyane cyane ko bari ngaha mufashe kuwishura ikindi niki wanje
aho
abanyeshuri barambagije bati mbega none bakomba gusubira ngo ati icyo ubwoko none ko tubona ikintu cyagiye kivugwa cyane mbega imbere yuko bazungu bagihindura kagiye nsiguro umuhutu cyasigura iki umututi cyasigura iki umutwe we cyasigura iki abantu babifata gute ayo mazina inkomoko yayo ni iyihe byasigura iki muze kumfasha bari ngaha barabyumva ikindi kibazo barambagiye ati mbega none ku Rwanda bari bafise abiru bajejwe kuvuga amayagwa y'ibwami yakahise bikaba ibintu biri officiel bizwi nk'ubu bihugu byo bindi byo muri Afrika n'u Rwanda bakagira abagriyo nabo bajeje kuvuga iby'amayagwa n'imico ati twebwe none iwacu ni kubera iki tutigeze turonka ati bega twaba twararose abantu bafise yo mabanga nkawe cyangwa yegereye yo kugenda bavuga imico nakaranga dinimanye officiel ati niba tutabirose bega ni kubera iki twebwe icyo kibazo cyo cyavuye ikibazo naje kindi n'iki wanje ndihijanye nibi by'imijyango turavye muri aka gace k'Afrika ibihugu binini ibiyaga binini hose imijyango iriyo mu Burundi iriyo mu Rwanda iriyo mu Buganda iriyo n'ahandi muga turavye keshi ibyanditswe cyo bitwereka mu Burundi imijyango ni myinshi kugitigiri gusumba Rwanda gusumba Buganda mbega uko kuntu twebwe kaba igihugu gito muga twagira imijyango ikaba myinshi kugitigiri gusumba yo twabona yo tubona nk'umuri mu Buganda no mu Rwanda n'ahandi ico kintu cyo bakivwa kuki yoba arakamere k'abarundi yuko kumva yuko twogira imijyango ikaba myinshi sinzi ko hari cyo mubiduha ko umuco muri byo oyi murakoze
urakoze cyane Eric ndashimye ko imikoro zagwiri murakagira imana
murakoze cyane kandi nashaka kubaza kuri iki kintu cy'umwami ngene yatanga ko
bavuga cyane mwigeme
kuri iki kintu umwami ngene yatanga ko bavuga ko umwami yiha ubuki oba hari umwami yihaye ubuke ngaha mu Burundi
yego ndakwishura
ucerekeye imijyango naho narakuze numva bavuga yuko hariho imijyango itahana abageni byo bari byo
umujyango
itahana abageni
itahana abageni urakoze
utubazo twanje twarutwa
ego chanda urakoze
ego murakoze ama najewe ntanguye kubashimira cyane kuri ibiganiro byiza muduha turahakura ubumenyi bwinshi rero najewe nari mfise tubazo dushika nka dutatu ikibazo chanje cha mbere mwaratubwiye ko kera bitagaragara neza ko habaho urubanza ngo umuntu ngo yahinduye umujyango ngo bagire urubanza rero nagomba kubaza nimba koko bitakunda nk'ubu turi mu mujyango turabashubi je ndashobora kupfamo nkigirira igiti bagwanje nagomba kwiyegekera inzuki muri uwo mujyango naca nitwa umuvumbi canke naragenda mu bavumbi nkababwira ati jewe gomba kwigirira igitiba mbwira uburyo nokoresha hama bakabibwira n'abavumbi bose ko nabaye umuvumbi hama ikindi nyine kijanye n'icyo none abazungu bamaze kuza ko basanze ya miryango tukiyibamwe none naho byari byoroshe bamaze kuza kumuhutu yibera umututsi canke nta procedure ho byafata kugira bamenye ko umututsi yabaye umuhutu canke umuhutu yabaye umututsi hama ikindi kibazo nari mfite ni iki kintu natubwiye ko imijyango ariyo yarijejwe ibikorwa bikomeye ibwami akabazo mfise abashubi mwatubwiye ko aribo
bari
abakagenda none nibo bayipfutsa kijya gihe yavugirizwa ko canke hari abandi bari babijejwe murakoze
ariko icyo kibazo cyawe cya mbere ni ukuri sinacumvise neza tomora punya punya neza ndagitegere
ikibazo cyanze cya mbere kivuga kuko mwaratubwiye ko umuntu yashobora guhindura umujyango bivanye n'ibyo akora iyo akora ibyo ibikorwa by'undi mujyango yarashobora kuba nk'umushubi mu gihe akora ibikorwa byabo none je nagomba mvuge ndi nk'umushubi nk'ubu turi mu mujyango w'abashubi mugabo jewe ngomba gushinga nk'igitiba narashobora gucamba umuvumbi ubwo nyene canke namanza kuja mu muryango w'abapfumbi nkababaza uko bigenda nabo nyene bakabwira na tubutwarose umupfumbi mugahura yikoreye igitiba ntimuzomubaze ibyari byo rero naciye nongera mbaza ati none nimba byagenda uko igihe abazungu bamaze kuzira naho bakatanga iyindi siguro y'ubwoko naho byarakunze ko mu nyuma umuhutu ashobora kuba umututsi canke naho byace bifata iyindi procede kugira umuntu ashobore guhindura nimba byarashoboka ko umuntu ahindura
icyo nacumvise nari nacumvise aka icyambere n'ibyo ndarya urakoze
nanje ndashaka ndabashimire kuri iki kigo cyiza tumaze kuza ngaha samedi passé twasanze twari twaracyerewe cyane twari kuba twatanguranye namwe nuko twabimenye duteba ariko kandi turashima kubw'inyigisho tumaze kuronka natebye rero je mfise akabazo kamwe ntikari kure cyane y'utubazo wabagiki tumaze gushika twarumvise yuko mu Burundi hari imiryango myinshi kandi twama twabyumvise gusa nuko tutabitahura icyo nashaka kubaza gushika ubu no muri iki gihe turimo turumva yuko havugwa abahutu abatutsi n'abatwa nashaka kubaza iyo yindi miryango iyo yoba yaragiye icyatumye haguma havugwa iyo miryango itatu y'abahutu abatutsi n'abatwa ko twumva yuko hariho n'iyindi miryango mu Burundi iyo yindi miryango kubera iki itagumye ivugwa gushika n'ubu nicyo kibazo mfise murakoze
urakoze nawe yego cyane
yego murakoze cyane tubanje kubashimira kwa kakigoro mwatugiriye nk'abatama ba kera kugira ngo muze muratekaniza ku bijyanye n'akahisi hama nanje ikibazo nagize ni iki gikurikira dufatiye Burundi bwacu bwaho hambere uko bwari butunganijwe twabonye neza kandi twabonye neza yuko indinganizo y'ibikorwa by'ibwami yari ifatiye hanini ku miryango kanini yadufatiye nko ku karore mwaduhaye abahanza ku kuntu bakurikirana imirimo mbega ikibazo cy'ibanje ni iki gikurikira mbega dufatiye kuko Burundi bwari butunganije muri aho hambere muri kahise hoba hari isano irihe n'u Burundi bw'uno munsi uko butunganije tubona mengo ibikorwa twovuga byo muri presidence ariho twavura tugereranya n'ibwami aho hambere bitunganijwe uno munsi kubera ko tubona ibikorwa no munsi abantu bagenda barabironka baciye mu migambwe mbega imigambwe y'uno munsi twavura tuza kuyigereranya niyo miryango yaho hambere hoba hari isano irihe
urakoze enda mere ngo wishura ucungarukana mere ngo wishura ntangure kwishura urakoze iki kibazo rero kiraba ingene byamaze kwigwa bikandikwa bikaja mbere mu ibwirizwa shingiro ni kibazo gihambaye rwose ababyanditse bakabishyira mu ibwirizwa shingiro kandi habaye noneho harabaye n'amasezerano akomeye cyane yarusha banditse ibyariho byari bisanzweho byanditswe ariko ntibari bwashike neza ku itsitso rya kera ubu rero ibyo biriho kandi bigiye mu ibwirizwa shingiro bica bigira icyubahiro gihambaye si ibyo gufite nako njyewe rero ibi ndiko turiko turigishanya ngaha si ibintu byo kuja mu ndwaro si ibintu byo kuja muri constitution eka ndashaka na rimwe mfise ryo kugira ngo duhindure constitution eka nta na gatoya nta n'ububasha mfise njye nshaka ko twiyumvira gusa tukiga tukabikaja mu bwenge tukabihanahana kuko nibindi byabanje guhanahana ejo abarundi bico gihe nibiyumvira guhindura bagahindura bwo twe twabahaye ibikoresho twabahaye ico bofatirako murabwira rero abantu bogira amakenga ngo twifugo dushaka guhindura itegeko shingiro ko ryamaze gushingira kumoko turabisonera mugabo dushaka gutanga ibindi byumviro kugira ngo ugutohoza kugwire ejo wasanga twigiye haruguru tukunguruza hanyuma nanjye ndagushimiye cyane Elvis kusabye uti abantu bose bafise bishasha nabo bifuza gushikiriza bo biduha ibyo n'ukuri turi kumwe rwose ibibazo bya Eric nabyo ni bine Bibiliya yahawe n'abanyeshuri biwe ni bitatu navuze bine ni bitatu Bibiliya yahawe n'abanyeshuri biwe imbere y'ababirigi ubwoko ndibwitwa ubwoko ngo bwoko bw'abahutu ubwoko bw'abatutsi wari nk'umuce umuce ni ukuvuga parti kategori byari bishingiye cyane cyane ku bintu abantu bakora abatutsi bagatunga inka nyinshi gusumba abahutu mugo n'abahutu bazitunze abahutu bakarima neza gusumba abatutsi mugo n'abatutsi barima byari mice ishingiye ku bikorwa ishingiye no ku mabanga baca bashingwa ibwami hanyuma rero kumwe nabivuga byagiye kwitwa ubwoko nk'uko bumbi meze ubu bifatiye ku by'ababirigi batohoje nabo baragize urusansumaga imbere yo kwandika karangamuntu karangamuntu y'icyo gihe yitwa igitabo cy'ikori jenerali yabiye mu gitabo cy'ikori cya data hari handitswe Petero ruratetereza niko yitwa umuryango umunyarwanda ubwoko umututsi byari byanditswe gutyo abaganwa hariho iyi miryango rero yarimwe abahutu n'abatutsi abaganwa baragenda kubaza none mwebwe nanditse ko muri abahutu cyangwa ko muri abatutsi bonye n'abatavuga ati turabatutsi cyangwa turabahutu urumva rero najye sindahura neza ingene ijambo umuhutu ryo ryavuye kandi abantu babwira sindacinjiramo urabye linguistique sindabizi n'ukuri ibyo nasomye ntibirakwira kugira ngo ndabivuge mugabo ikintu coco cy'uko ubwoko bwagiye imbere kubera urwo rusasuma rw'ababirigi bigaca bijya mu nyandiko bigaca bijya mu mico mishasha hanyuma mu nyuma haje intwaro rusange nayo ishingira ku majwi umuntu agaca arondera amajwi biciye ku moko kuko niyo yari yamaze kwimikwa aho rero twarahahombeye tuzotuma buke buke twunguruza ahandi aho twunguruza ni hehe rero ndasubiye kubivuga mbona ko mu mbera n'imperuka tubwirizwa gushikira uburyo bwo gusonera umuntu guca amaze no mu migambi afise akaba ari tatumutorera mugabo bizoza buke buke hanyuma rero ngaca nshikira n'imigambwe ugereranije n'ubu hari uwakibajije ubwo nyine avuze ubwa nyuma ubu turi mu ndwara rusange ishingiye ku migambwe niko n'abazungu babikoresha niko isi yose iri kuragenda nicyo gituma rero ubu utwara araheza agaca ku mugambwe ngo aronke indwara ubu niho intwara mu rusangi yashitse mugabo dukeneye ko imigambi yo direkana imigambi kugira ngo itorwe habaye imigambi bizoza bukebuke byose no kwitonda no kwitonda rwose ikinacyo kibazo rero cabiru mu Rwanda bari byari bimeze gutyo nitwakoze kumwe abanyarwanda bashizeho abiru bavuga ku mutwe ibyagiye biraba natwe je nibira ko ariko tumeze abanyarwanda rero baradutwenga bagira bati murundura bakiri impunzi nga bagira umurundura mubaziki ati ngiye kubyiweza ati ngiye kubyiweza kagera mu bitoto turakunda ibintu bikiriye bugufi bitiriwe birajya hejuru cyane nico gituma abo biru bari hono nga mugabo bitwa abanyamabanga bakurikira amabanga y'ibwami bakamenya ibyagiye biraba bakaca bagira bati kera byabaye ibi none duhanuye ibi ni wacu biswa abanyamabanga kandi ntibahita ngo bijye ku mutwe ibyabaye mugabo barakurikira bari babizi kandi barabihanuzwa iyo bikenewe hanyuma rero ukunako kw'imiryango myinshi kwino n'ahandi ari mikeya cyenda bishyira ku mvo zibiri mugabo ni bimwe turondera tuondera ko n'abandi bo birondera kugira ngo tujye tugereranye imvo ya mbere nuko twebwe ngaha ntituraheza gutohoza ntitwahejeje neza gutohoza abanyarwanda nze ndiyumvira ko kuri icyo radi hari ibitabo byinshi byanditse ku Rwanda gusumba Burundi na twebwe tugiye turaraba tuzosanga hari imiryango yagiye irabyara iyindi nicyo bakibajije bamwe umuntu yaba mu muryango munaka hanyuma akamenyekana cyane agatatangura umuryango ushingiye ku izina ryiwe ndiyita umuvumbi cyangwa umukise waryiha oya izina ryiwe yitwa ndabaye akaruru abenengwe bavuye babyara abashungura kubera gishungura yari umwenengwe hanyuma aramenyekana arateba abo benengwe abyaye batabitwa abashungura n'ubu n'abashungura kandi baremeza ko bakomoka ku benengwe hari imiryango myinshi yomoka ku yindi ntanza ko karoro kamwe mugabo cyo gituma wobyiga neza yoshobora gupfunyapfunya yoshobora gupfunyapfunya nk'uko abanyarwanda babigize iyindi mvo ya kabiri nayo nayo nyine je ndiyumvira ko ishobora kuba ariyo nuko abarundi dukunda utuntu tutwegereye ngo tw'umugabo n'utumwegereye ugaca hanyuma rero umuryango ukaba harya ukwegereye nyine nicyo gituma mbere n'imiryango umuryango umwe havamo abatutsi n'abahutu kandi ari umwe kubera ibyo bagiye barakora bagahanahana iniwacu rero akamondo kamariyagwe niko babivuze na kera hanyuma hari uwabajije nawe ati mbega ko hasigaye imiryango y'abahutu n'abatutsi n'abatwa oya kuba umuhutu si umuryango kuba umututsi si umuryango kuba umutwa si umuryango umuryango ufite izina rindi nicyo gituma rero ngaho osi nakwirwa ndabiteba ko ibi byavuye kuba twitwararika abahutu tukitwararika abatutsi n'abatwa nababwiye ko byavuye ku babirigi cyane cyane kuko niho byahereye hanyuma hari uwabajije kwihubuki kwihubuki wari umugenzo umwami byangiye gutwara yacyatuma abashinga ndahe baja kuraguza ku bapfumu abapfumu nabo bari babandi nako nababwira cyane cyane abajiji bakabahanuza hanyuma rero abo bantu n'abaganwa abaganuza babishinzwe iyo mirwi itatu igiye hamwe ikaje inama baca bashinga ku mwami yo kwihubuki ubwo ntashoboye gutwara byarashika harabaye rero umwami kugira ngo yambarira tubihaye ibuki ngo ntanga karoro ujya mwigeme ndaguha karorero kandi kabaye iwacu urumva n'ibintu namenye gusumba harabaye umwami yitwa Mwambutsa Mwambutsa yogira gatanu ku rutonde rw'abami bagiye yogira gatatu kane gatatu wabyaye Ntare Rugamba ni uwa gatatu uyu rero Mwambutsa byaramugoye atwara nabi haraba n'uruzuba igihugu kirakena rwose abantu baragorwa hanyuma ya mirwi itatu navuga ijya inama ko yokwihubuke hanyuma arembera kuko yari amabanga ntiyashobora guhakana umwami agirwa n'abagabo kera yo barashinga umunsi yokwihubuke barabutegura umusabyi wiwe yamuhanura nabi yitwa Barera aramubwira ati mwami w'i Burundi niwatanga tuzojyana barategura ubuki burimwo ishano hanyuma rero kandi byari bitegekanijwe ko iyo ngoro baca bayiturira hanyuma rero Barera abona ya ngoro iratanguye gusha aca atungwa nayo yameze kugira kuko no mu gusoma umwami yarasoma ngo yihubuke yemere agende atange babyita gutanga ingoma umwami ntiyapfa yaratanga yatanga ingoma umwami yarabyemeye mugabo uyo Barera yabaye muhinga yarakiniye hanyuma rabonye ingoro itanguye gusha umwami atanze aca ariruka arahunga abantu rero baramukurikirana bati tera uyo mu Bugesera hemukiye umwami tera uyo muyobe ava ahantu bita Irukiga ahari urugo rw'umwami amanuka kuri uwo musozi amanuka yiruka cyane batera bamuhusha bamuziza ahantu bita n'uyu munsi mu rya Barera ni ukuvuga mu itongo rya Barera uyo Barera yumva yari uwo mutoni w'umwami yahemutse Barera bahangaye ishavu umusozi witwa Namande imbere n'ubu hitwa Namande afise aya mazina abiri mugabo niho hitwa mu rya Barera munsi ya Rukiga uva mu buraruko uja mu bumanuko ibyo rero byo ntibyabaye abantu barabihanahanye abo nagiye kubaza babibwiwe na ba sekuru murumva rero kano karoro k'umwami yihaye ubuki imiryango nayo itahana abageni ntiyaba ikirundi kiragoye imico y'i Burundi iragoye rwose ntiyaba hagati y'abahutu n'abatutsi eka yaba mu batutsi b'abanyaruguru n'abatutsi b'abahima niho byakunda kuba kubera iki kuko abanyaruguru n'abahima iniwacu mu Burundi mu Rwanda ntibyabaye mugaye iniwacu mu Burundi barakebanye bararabanye ribi ibyo bagiye barapfa sinoshobora kubimenya byomenya bizi bya kera ku nzumvya mugabo bakaza baranenana ndeke ndudahana abageni gusa kunenana pe kudasoma inzoga hamwe kuko umuntu iyo ashatse gutukira yaravuga ati n'umwana nzobyara ntazarondera umugeni kwa banaka abana biwe bagaca bakurikira uwo mugenzi wari umuziro umubyeyi kandi ibyo byariho je ndibuka naragiye ahantu turiko turasabwa umugeni hanyuma bariko barabaza bati none murabaki baravuga ko umuryango wabo w'abahima bana nabo barabanyaruguru njemo n'abantu bose barakanye abatama bake bakanye ubono nyene n'abanyamuntu nyene amajambo acararyosha abarundi hari abantu bazi kuvuga amajambo tukuvuye munsi rero abanaka n'abanaka turunze ubumwe ikizotera abanaka kizoba giteye abandi gutyo gutyo byakiye bihera kuko noneho twari mu majambere y'ubu barabasirimo n'aba hanyuma wundi muntu nawe abandi bantu nabo nyine twavuze abahima n'abanyaruguru hariho no mu miryango y'abanyaruguru nyine cyangwa abahima imiryango kanaka batahana bageni kubera icyabaye kubera kwicanira abantu hariho hariho imiryango ibiri nzi bicaniye abantu bicaniye abantu rero umubyeyi atagira ati n'umwana nzosiga ntasaba umugeni kwa banaka urumva iyo miryango mbere bobo ntibari abanyaruguru ku bahima bose bari abahima na karoro ntanze gusa no mu nyaruguru biriho hanyuma rero umuntu umwe acabwirizwa n'umuhungu we w'umusirimu ati jyewe rero naronse umugeni muri barya kandi simpindura si wewe uzorongora uwo mukobwa ni jyewe nigenze uwo mubera umugabo ntiwiri kurigora ngo urambuza nyamutambara babara ati ashinga ko agenda gukwa iryo jambo rivuge mugabo ntasoma inzoga yabo bagesera aca yitwarira umukuza w'inzoga asoma anyotewe mugabo ntanywe inzoga ntakore ku nzoga yabo mugabo ijambo riravugwa umugeni araboneka kandi byarakunze neza mugabo kubera abarundi ba kera niko bari bameze icyo kibazo rero cyo guhadahana abageni cyari gishingiye ngaho kuba biba byari ibintu byabaye hanyuma rero uko guhindura umuryango namaze kubivuga n'ubu ndabisubiriye ubwa mbere umuntu abaye mukuru bagaca bitirira abana biwe umuryango izina ryiwe ibyo nabivuze uko guhindura umuryango naho niko byari bimeze mu Kirundi warava ahantu ugacikira ukarondera akazoza ku wundi muganwa mu yindi ntara uhageze rero ubwa mbere watangiye ingorore ni ukuvuga washikira umuganwa ukamusaba akakwemerera akakurangira umusozi wogerera ko hanyuma iyo ngorore ni ukuvuga kwari ukwemeza ko uharonse hanyuma ugaca ugenda ukaba ugiye muri bo ukabahamagara mugasangira mu nyuma ukabikeba ko ni ukuvuga ukabarongoramwo nabo bakarongora mubi wawe mugaca mucika abaryango hari abantu baca bamenyerana rero gushika hamwe n'umuryango uhinduka ntibyarinda kujya mu manza ntibagira umunsi mukuru wabyo wasanga byabaye nawe nyine agahita yumva ko ari mu banaka bigahita bihera ushatse nawe kubishyira mu rubanza akabigira ibyo rero byo kwihutura gucika umuhutu kugira gute na gutahira byaza gutyo gutyo nyine watawe n'uwurinze kubivuga baba abantu bamaranye imyaka amajana erega ntimurondere mu minsi ibiri itatu kumarana imyaka amajana usanga ko byabaye nk'aba bahutu b'imbo b'abatare ni imyaka amajana n'amajana ntawara kibuka n'ingene byagenze hanyuma rero indinganizo nayo y'imiryango yaheza igahuza migahurira ibwami umwami agatwara aciye ku miryango ati ndasano bifitaniye n'ubu nabivuze isano ririho ritariho ubu mu ntwara rusangi turondera y'amatora yitwa demokrasi imigambwe niyo yiyamamaza abantu bakayitora urumva rero umuntu agacaronga ubukuru bw'indwaro gusa mugane bw'indwaro naye akazi gasanzwe gahabwa ugashoboye mugabo mu by'indwaro bamushikiranganje kanaka agabihabwa n'umugambwe wamutoje isano ryoshora kubaho uwo rirondera mugabo nuko bitaniye ku matora imbere byaza tubihawe namaraso tubihawe n'uruhererekane rw'imbyaro umwami akabyagwa n'ubundi umuganwa akabyagwa n'ubundi imiryango munako akabyara gutyo gutyo ari nayo ubonaho n'amatora donc choix libre turi kirahambaye rwose atwaraga intambwe nziza indwaro bita demokrasi ukwitorera abantu bagutwara nikindi ni intambwe yakatangaza ihambaye cyane ariko igoye saha gutuma umwana murabibona namwe mugabo ngo tuyume ko tugume turondera tuzote badushikire ikiza numva rero mwari isano ritoya akaba n'ubudasa jewe rero ndabona ko n'amasaha agiye mu ntabare mu mbabarire ubu ibaye amasaha ariko aragenda na jewe ndiko ndakwiza mu bubasha nshobora bw'umubiri enda tugarukire ngaha rero tugaca mu ndwi iza ndimuze mu ndwi ikurikira naho nyene hadahegereye pasika nzobahenda ndabandikire mugabo bamurandika no muri agenda yanyu murakaza ninge mbere nshya ndababwira n'itariki tuzosubira kubonanira ko ubu turi ku 27 mugasiba ya gatatu yo kwa kane mugasiba y'icumi hoho ni pasika mugasiba y'icumi yo kwa kane hazaba ari wa gatandatu ukurikira pasika mukaza 17 tariki 17 ndobandikira mugaca rero abantu bari mu idini yumva pasika ikayiyumvamo ndabifurije kuyitegurira rwose urakagira imana yaga wewe uri kirumara muri twebwe yaga
ndashaka kuvuga iyo ndashaka gushimira ibi byigwa twagize kuko byarangiye akamaro cyangiriye akamaro kuko byatume menya icyo ndi
yego cyane
naje hano nzi umuryango w'iwanje twavuze imiryango
uyu ni umukundo
umuryango w'abakunda ndawuvuge sindawudeha ndabona ari nzi sinendawuzi neza ibi byigwa twagize rero byatumye menya neza icondi nkaba rero icondi kibashimiye cyane rwose kubera iki kubera yuko jewe hari umuntu w'umugenzi nari mfise sinamuvuga izina aritaba imana ku mugoroba abana be barampanga bati tubwira ibi n'ibi biranyobera kuko ntabyo nari nzi ariko ngubu bagarutse nogira icyo ndabishura uho narabyumvise umuryango w'abanyakarama batubwiye ibintu byawo byaratumye menya uwo muryango ku byerekeye wa n'iyindi bavuze ngaha narababwiye ko umuryango wo kwa Jean Maringe Ndahayo ari wo mpaye umuco umuco wo kugushika kuri mwezi imbibe ndo umuntu ashobora kuva uno munsi agashika kuri mwezi imbibe bigashoboka ari bari generalogic abantu 12 na 34 nsha rero ntangura nanje kugira inguvu zo gushaka gushika bona shise nare babwiye kugende tumeze kubera ivyo batwigishije yuko irwanda abiru babifata ku mutwe niho natoye mwarabibonye niho natoye aho tuva mu byukuri umwami tuva ko ndareke vimira wa gatatu ndamutori rwanda kubera ivyo irwanda bafashe ku mutwe ati umwami yaje kudutera agwa hano yitwa ntare wa gatatu kivimira umwami w'u Burundi agwa ngaha nabitoyaho kubera ibivyigwa kubera ko araga udupapuro akantu padri yaduhaye kirwanda kandi conference padri wa musava w'u Rwanda yagize ngaha i Burundi muri kaminuza Alexis Kagame icyo kintu none nagitoye none urera abana barumvise icyo navutse abatari ngaha nabari ngaha barabikurikiranye barashimira iyi conference bati mwaratumye mutora icyo turi bati iyo conference ni nziza murayibandanye numva icyo kintu sino kugenda nakivuze hariho umuntu sinarizi ko ari ninshi umuntu nenda muzi mugabo urya munsi na maze guheza ijambo indwi ikurikira yara nyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati mama wanje ni mwene ndenza ko mwarabonye ku miryango yacu hari abantu ndenza ko bi bo muri wo mu rutana uyo ni umwana w'umukobwa wo kwa ndenza Rafael ndenza ko arambwira ati narakurikira ari ibintu byanje wantumye menya iyo mama turuka naramenye icyo mama ari ati bijye bintu mukora ni bintu byiza cyane murabibandanya murumva ibyo bintu se nari kubikereza none uko kushima kw'abantu naronse kwinshi mu byukuri zijewe bashime mwebwe mwese nico kitume ndabashikirize kira mahoro
ngasoze ranje umugani umugabo n'umugani nitore twese tayitora utazi yava ndamenye yaja mumbare rero mugire rero umwaramo mwiza weekend ego